Mwaji mwemini mwansangala ndikulandira ninso mprogramu ina ya kulondoloza. Mprogramu yathu ya lero tikupitiliza nkhani yomwe tinayamba sabata yatha yokhudza masomphenya a dziko lino a 2063. Dzina langa ndi Blessing Zimpinga Njira. Ndilo kukondwa kwambiri kukudziwitsani kuti mprogramu ya lero tili ndi alendo athu omwe abwera amene atitambasulire zambiri za nkhani yomwe tikhale tikukambirana mprogramu yathu ya lero. Tikufuna tidziwe kuti kodi makonsolo amapeza bwanji ndalama zomwe amagwiritsira ntchito. Kumbukiranitu kuti inu mkhoza kutisiyira mauthenga anu komanso mafunso kapena tinene kuti ndemanga zomwe inu muli nazo pa masambatho a mchezo, pa Instagram, pa Twitter komanso pa Facebook. Kumbukirani kuti mukhoza kupanga like komanso kupanga share kuti mutipatse mafunso kapena ndemanga zomwe inu muli nazo. Programu yathu ya lero tili ndizi.
Kuganiza kuti muchaka chimene chitipange pilot imene timatchula kuti e-ticketing kuti no pasakhale element ina iliyonse kuti mwina anthu athokhani matikiti a mitundu iwiri kukhala ndi a office komanso kukhala ndi awo opangitsa okha.
Ndama zimene timatulira kuchokera misika komanso mazina ngati ma city rates kapenanso ma business licenses zonsezi ndi ndama zimene city council imapeza yoti ithandize kupereka ma services kwa anthu okhala muno muli longwe.
Ineyo ngati fumu komanso ndi mmene anthu amafunira akadakonda zitamabwera poyera kuti ndalama zija zikabwera poyera tabwera ni ndalama izi ndipo tulugawa mu department motere anthu aja amakhala ndi maganizo.
Ndinosangalala kukudziwitsani alendo amene tili nawo mu studio muno. Programu imeneyi ndi nda Charles Mhone amene achokera ku Lilongwe District Council ndipo nda Director of Finance. Takulandani programu yathu.
Tathokoza Blessings.
Zikoma kwambiri. Komanso tili nda Shaka Mamondwe amene achokera ku National Local Government Finance Committee. Takulandani programu yathu.
Zikomambiri Madam Mpinga Njira.
Makonsolotu ngati akulephera kutolera ndalama zokwanira amapeza njira kuti izi zitheke. Izitu zimapereka mantha chifukwa zimabweretsa chikayiko kuti kodi masomphenya a 2063 ajatakwanitsa. Zikaterero makonsolo amapeza njira zawo zomwe amachita poonetsetsa kuti akupeza ndalama zokwanira. Tikufuna tidziwe kuti kodi konsolo ya Lilongwe imapanga bwanji zimenezi.
Tinakhazikitsa chimene chili ngati nsewu wotoonetsa kumene tikuchokera pamene tili komanso kumene tikupita chimene pa chizungu timati Revenue Enhancement Strategic Plan. Ndiye chimenechi muli zinthu zambiri zofunikira zowunikira mbali zimene tikufoka, mbali zimene tikuchita bwino komanso mbali zimene mwina sitinafikire kuti titha kupeza chuma chochuluka kuti chithandizire konsolo.
Ife ngati NLGFC timatha kupanga lobe ndi the main stakeholders, Minister of Finance. Timatha kukambirana nawo kuti mwina akweze masilingi okhuzana ndi ma sectors amene anapanga devolve ma functions awo kuma konsolo.
Fundo yoti 5% ije zibwera kuboma maboma ngono sikutheka ngasi anthu onse amene amagwira ntchito zimene zadalibe kuti uko ku central government pamene nthawi imene akanena kuti anthu onse akumeneko abwera ku maboma ngono ndi amene mwina nkhani imene ikambogwira padakali panopa ndalama zimene zipita kujeni ku maboma ngono ku makonsolo zimakhalese than 1% ya budget.
Tikupitirirabe kupanga engage anzathu opanga business kulapanga sensitize kukambitsana nawo kudzera mwa mafumu, kudzera mwa makansal athu, kudzera mwa market committee, kukhala nawo pansi kuwaphunzitsa chifukwa chonati chinthuchi mwina chikuphuka kumene si chakale kwambiri chikuphuka kumene kuti anthu azizindikira kuti kodi kupereka nsonkho kuli kapena kupereka ma fees kandi kudula ma market fees ma business license kuli ndi phindu lanji ngati anthu atazindikira zimenezo ndikhupira nayo kuti kudzakhala kovuta kwambiri kuti anthu adzinyinyirika kupereka misonkho kapena kudula malicense.
General Resource Fund ndi ndrama zimene central government ina kazikisa kuti zita kuthandizira makonsolo kuti azipanga zinthu zina zake paoka. Mwachisanzo kumapangisa ma meeting aja ndi makansa ndrama zake zambiri zimekhala kuti ndi zili mu GRF. Isanabwere nkhankhani ya District Development Fund, DDF, imene akumalandira panopa. Timayembekezeranso kuti makonsolo azitha kugwiritsa ntchito ndalama za GRF kuti azipangako tizitukuko tinatake. Tokhuzana ndi mmene angatukulire pa konsolo basi.
Ife kuti ndo wathu ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Makonsolo aja mabajeti awo mabwera kuti amene tiawo tayang'ane kuti akuyenda bwanji. Ndititi tayang'aneyang'ane ndiriona kuti zinthu zafika ndithu apa palibe chimene chachitika. Timayesera kuwawuza ojena kuti awatani awonjezere. Koma vuto limene limachitika ndoti badjeti yathu kuno kumalawi imene timapangira ndoti amapeka kale masilingi. Ndititi tawuza kuti ayi apapa zinthu tiwonjeze tichotsa kuti tiwonjezere. Ndamati nenani kuti ndama zake zichokera kuti. Ndikuti mwene muchotse kuti kwina.
Kuganiza kuti muchaka chimenechi tipange pilot imene timatchula kuti e-ticketing. Matikiti osakhala osamagwiritsa ntchito matikiti awati mabuku wayayi. Komano ngati za digital. Anthu azingokhanka gadget kufika paja adula tikiti, tikiti nthawi imweyo ipanga register mu system mwathu. Aha. Kutino pasakhale element ina iliyonse kuti mwina anthu athokha ndi matikiti a mitundu iwiri. Kukhala ndi a office komanso kukhala ndi awo opangitsa okha. Ndiye tikufuna kuti tipange eliminate zimene zifukwa choti misikamu zimene zozo sitingakane zithokha kuti zilipo. Kuti matikiti mwina amatha kuyenda awiri awiri. Athu komanso ena mwina opangitsa anthu pa okha. So we want to eliminate that. Chinthu china timafunanso kuti tiganizire nkhani ya banking. Anthu athu akatolera ndrama amathokhala ndi kashija mwina kwa kanthawi. Zimene zija zimabweretsanso element ina yoti munthu amatha akakhoti ndofoka m'maganizo akhoza pezo kuti ndrama zija wamba kuchuluka nazo nzeru. Ndiye tikufuna kuti the moment akangodula matikiti ndrama zija zizibankidwa pompopompo.
Ambire ndamuhone timafuna tidziwe kuti nkofunikira bwanji kuti makonsolo azikhala ndi ndalama pokwaniritsa masomphenya a 2063.
Blessings, ndikofunikira kwambiri kuti makonsolo akhale ndi ndalama kuti dziko lathu la Malawi likwanise masomphenya a 2063. Masomphenya a 2063 ali ndi zipilala zitatu zikulu-zikulu. Pali chipilala cha ulimi, kutenga ulimi kujanga ndi business. Pali kutukula ma tauni ndi ma cities athu kuti akule komanso nkhani za ma company ndi ma factory industrialization. So kuti zonse zitheke kuti ulimi upite pasogolo tiutenge ngati business pamfunika kuti pakhale ndrama. Kuti ma tauni athu atukuke mmene alili ma tauni ang'ono-ang'ono ngati Kalonga ngati Chitipa kuti atukuke azafike ngati pamene pali Lilongwe kapena Lilongwe izafike pamene pali ngati Johannesburg pafunika ndrama. Pali na kuti timange msewu yabwino, tikhale ndi ma buildings yabwino, tikhale ndi zinthu zogwirika zooneka ndi maso, kuti tauni yathuyi ndithu yatukuka.
Chabwino, makonsolo watsopano amakumana ndi mavuto otani kuti apeze ndalama zimenezi?
Makonsolo kuti apeze ndalama amakumana ndi mavuto angapo. Vuto loyamba ndiloti dziko lathu ngati la Malawi lino. Anthu amene tugwira nawo ntchito ama business ena samvetsesa kuti kulipira msonkho nkofunika bwanji. Chifukwa msonkho uja anthu akalipira ndi umene ungathandizize zitukuko zimene tafotokoza zija. Kupanga misewu yabwino pafunika kuti tipeze ndrama. Kukhala ndi zipangizo zabwino ngati tauni kapena ngati district pafunika kuti tipeze ndrama. Koma anthu amene tugwira nawo ntchito mwina sakumvetsesa bwino-bwino kulumikizana kwa ndramazo ndi chitukuko chimene iwo angafune. Maso 2 tindi malamulo amene boma lina kazigisa mu 1998 timati Law Government Act komaso decentralization policy zindu zimene ana kazigisa nthawi imeneyo zinayezo kuti makonsolo akakhalako azakhaende chuma chokwanira kuti ntchito zawo zipite pasogolo koma zimenezo central government zina si kuzigwisa ntchito
chabwino amamondo timangofuna tidziwetsa pano maganizo anu kuti kupita chitsogolo tisinthe zinthu zite kuti makonsolo ndithu azitha kutolera ndalama bwino pasama krenso mavuto osiyana siyana komanso masomphenya a 2063 aja tafikire ndizite zomwezi kuyenera kuti zisinthe mwina pakagwiritsidwe ntchito akandalama makonsolo athu
ya ine kunena kwa ine ndi kubadwa malamulovo ndikuonera kuti no nkhani ina mene ndimona ine kwambiri ndikuti planning imene so di imbali ya ramulo limozi la kansu. Fati, kansu ya mawanga budget yao, fati budget yao kansu to amwanga approve nda ku kansu. Iti mozo di jenifu ya kansu ya ringa di parliament. Kumano ya kuti, ya ku district. Kayona ya ku city. Kayona ya kuti ya ku town kansu. Kabena, ya. Ndino umewe ndiwa mawanga basi malamuwa wacha. So imene, ndiwa kuweji kuzo kusinta, mendi mwana ene wambili. Ndiwana ya kuti no, tingwele gizira. Kansu, izikandi plani, yo patikiza zonse bwino bwino ndikukhandi timona kuti no kuti izizi bwira sukulu mumimo bwa muzika sukulu athu angapo mibado isi ingapo izaka kudyerera tuyena panga site kaso mindi kona ine aino ya ma plan kuti no amini bacha ma investment ed mwavakala ni nakala za industrialization asigwa mwana kuti mala wa dira ililili basa ke industry dira ililili usika dira ililili sukulu dira ili paraka banji chipatara ndi kuti noyoja apanga ali maplan kuti nosona kuti apa dira ili kuzoma zvino ndamo munjira iya kuti yakuti kuma zvose kuti zitake pena sokaya magazone kuti no kuti tingeke mu chani mu duti rimene ili munthu akamene mumfuka ndi malo kuti kangukulisa kamozi pauza kuti zvoda ndamo zati zathapombo kuti angoda ndamena gwisa malo acha asatero a council for council simu remote kasero ndi tons amalawi ndiye bonga invest ainora yangane kuti tinge mochani
amhone kuchokera ku Lilongwe district council
yes blessings
tufuna tidziwe zambiri kuti inyo mutamakhandi ndalama zokwanira kuti mwachitsanzo budget yanu yachaka ni 10 million kwacha
yes
tisanenese kuti muna budget mwana kuti mwatolera ndalama zokwana 10 million kwacha zikozo kuthandizirani bwanji kuti muzagwira ntchito zanu bwino
ifeyo ngati Lilongwe district council mene ndafuli kuzira poyamba paja tindi plani tindi plani ya 5 years komaso tindi maplani angonangono achaka ndi chaka titatatolera ndrama zokwanira mwachisanzo 10 million poti Lilongwe ndi yaikulu mwina let's say 1 billion ndekuti ifeyo tionesesa kuti misewu yathu ikhale misewu yabwino ngati district council. Chachiwiri tionesesa kuti aziphuzisi athu amulilongwe district council akhale ndi manyumba abwino. Ana athu amene akupita ku sukulu timange ma block abwino, ma classroom blocks komaso akhale ndi ma desk abwino. Pamene palibe ma bridge tikepo ma bridge abwino. Anthu azitha kuoloka. Mmene muli misikamu tike ma market shed kuti anthu azipanga malonda awo malo abwino, malo osangalasa. Akhaiso malo a khondo. Ti panopo tindi lole kale tindi lole imene imatolera zinyalala mumsikamu komano timafuna titakhala ndi magalimoto angapo kuti athandize nkhani ya ukhondo nkhani ya chipatala chimozimozi tindi ma health centers ambiri opitirira 40 ngati Lilongwe district council koma ambiri anamangidwa nthawi yakamuzu kale kale
ndenda kale
ndiye opanda maintenance bwino ndetitati ndi ndama yokwanira ndi kutipanga maintenance ma health centers athu onse komaso tu tionesesa kuti manyumba amene ma doctor athu akukhala ma nurse ma medical officers akhale manyumba abwino kumene kulibe manyumba timangeko manyumba
kupatula kulandira ndalama kuchokera kuboma komanso mabungwe osiyana-siyana makonsolo mdziko muno ali ndi njira zawo zokhazikika zomwe amapezera ndalama zina mwanjirazi ndikupita mmisika kukatolera ndalama kwa anthu omwe akuchita malonda mmisikayi komano tsopano fuso nkumati kodi anthuwa amadziwa mmene ndalamazi zimagwirira ntchito
Tapa zimene timatolera kuchokera misika komanso mazina ngati ma city rates kapena so ma business licenses zonsezi ndi tapa zimene city council imapeza kuchokera ma business kapena so kuchokera kwa anthu muzinda yoti ithandize kupereka ma services kwa anthu okhala mulilongwe kuphatikizapo nkhani ya zinyalala kuchita manage zinyalala drama zake ndi zimene zochokera misika zochokera ma city rates zochokera ma business licenses maso ma rent a nyumba zathu zimene anthu amachita rent
ndama zambiri zimene timatolera zimalowa ku malipiro anchito ma direct employees kenakanso amafunaso malivigrants makhalo ngati ndi packages yaikulu ya malipiro
panopa tili ndi strategic plan imene ndi ya zaka 5 kuyambira chaka chino mpaka chaka cha 2025 imene ikuti pasa ndondomeko yonena kuti zinthu zazikulu-zikulu zimene zinda unowo ufuna kuti uzichita chaka ndi chaka kwa zaka 5 zinthu zimenezi ndi zimene tinakambira ndi anthu okhala muno mumzinda walilongwe kuti tikhale ndi ma priorities ngati mzinda oti tichite zaka 5 zikubwerazi. Choncho budget yathu imayeneranso kuti iziyankhulana ndi zimene zili mu strategic plan zija. Ndiyeno timaziwa kuti chaka chino tena kupanga zakuti zimene zimakhala mu budget mwathu. Budget imeneyo imapangidwaso approve ndi full council kena konso imapita ku boma kumenenso imakapangidwa approve.
Timatolera ndama ya misongo ya anthu akuno kunjinji. Kusaya kuti tenaso uchitapo tena kake kuti anthu aja adziwe or azindikire kuti ha koso yathu kutipangira chitukuko. Ndiye tikatoletolera ndama zija 25% tena isunga kuti ikhale apo. Tikakhala ndi katuko kochepa kanga chepa kandi kumanga zimbudzi manga bafa pende bak tisadalire jatimati district domain fund ka project ka 4 million kwachi sizoona kuti tichitodikira kuti iyai tikatenge DDF
ineyo ngati fumu komaso ni mmene wanthu amafunira akadakonda zitamabwera poyera kuti ndalama zija zikabwera poyera tabwera ni ndalama izi ndipo tulugawa ma department motere anthu aja amakhala ndi maganizo ndi mmene akuonera kulera kwawo mwachitsazo tikhozonena kuti msewo sulibwino alini ufulu unenapo mawu ngati anthu eniyake deralo kuti msewo uja ukozedwe
anthu amene analembedwa aboma ma district commissioners ndi anthu amene anasankhidwa makansala ndi ma MP agwire limodzi bwinobwino ntchito fupa pakati popena pake zimakhala zovutavuta mwina akansala apanga blame anthu amboma amene analembedwa through normal government channels kapenaso apanga blame kuti ma MP akulowererapo zimene zofunikira kuti district iliyonse system yawo ayikonze bwinobwino and ikhale transparent
nkhani ya kupereka zoyenera kwa anthu pachizungu amati ma public services kapena ma basic services ndi zinthu zoti tiyenera kugwira ntchito yayikulu kuti tifike pa stage yoti anthu muno muzinda walilongwe azikondwera ndi ma services amene city council ikupereka zimene zife kuno ku city council tikuzidziwa ndipo tikugwira ntchito kuti nthawi ifike poposachedwa apa kuti anthu muno muzinda walilongwe azitha kukondwera ndi ma services amene tikuwapatsa zimene zikuti zichitike kunoko ku city council tikhale ndi discipline pa zonse zimene tikuchita kuphatikizapo pamene tigwisa ntchito ndalama za boma ndalama za anthu
kumbukiranitu kuti mukuonera program ya kulondoloza program imeneyi tofuna tidziwe zambiri kuti kodi makonsolo amapeza ndrama motani nanga amafikira bwanji masomphenya amenewa a vision 2063 kuti zonsezi ziteke kupitirira ndi program imeneyi tipitenso kwa mhone tofuna tidziwe bwino kuti kodi munayika njira zotani zokhazikika zothandizira kuti muzitha kupeza ndrama zimenezi mosavuta
Ziko mkwambiri blessings. Ifeo ngati Rongo District Council, tinaika zinthu zingapo kuti titolere ndrama mokwanira. Poyamba, tindi plani, imenda furuko zakale, timati Revenue Enhancement Strategic Plan ya 5 years, 2020 to 2025. Yeah, so muplani moja, tinaika njira zingapo. Choyamba, tinalemba anthu, ndikuwa puzisa bwino, anthu otu lia ndrama, timati ma revenue collectors. Nalimba antu, ndi wapuzisa upangiri. Kapena luso, lote ata kutulia ndrama bwino bwino. Ya, yeah. Kumaso tu, tinapanga motivate, tinapasa maendeleo ya bwino. Alipo 11, ndiye wonse tinagulira njinga za moto. Kuapanga motivate kuti agwile nchito yao, popa ndafuto tinalilonse. Kumaso, panopo, tina, you know, ena ama kakul, ama gwile nchito kutali. Nde kupanga bank ndrama, kapena kupanga deposit ndrama. Kuma kakuti mabanki mina kulibe. Ngati kwa Kongo ni banki kulibe. Mabanki alimunomu mtamu. Nde ndi program yoti tinagwizana ndi Airtel. Nde antwama taupanga deposit ndrama kuma alikutali. Gwisa nchito Airtel money kuma ndrama zijazima pita kubanki ya kanso. Kuma so ndrama hili yosi ya kanso imene ya toriledwa. Team maonesisa udia pita direct to bank. Palibe ndrama imene ima custom cash office. Panopo cash office is cashless office.
Suma custom ndrama.
Ae, suma custom ndrama. Ndrama antu waka tolela, tolela. Ama pita direct to bank, ku cash office amango buwesa deposit slip. So, we panopo tinasia kukandi ndrama ku cash office. Chifuwa panali mafuto ina amene ama peseka.
Chibono, tikapita so kwa mamondo. Tumafuna tiziwe kutisa bono ndrama zizatuliridwa. Tayankulapo zambili zokudza mene makonsola anga pitisile patsogolo nchito zachitu kukumano nkani ima kala kuti ndrama zigiri nchito mwenena. Tukwene oti kare mwina ndingo jazorani zoone tita kuti ndrama zimenezi zokugira nchito mwenena.
Pali ndondo mego yambe mene nani nakamba iti kutula maibanga apuvu kukansel wanku jemine budget. Dino, tine ife yunga ti marigreda no ama kaso mwenye tumajita, chodi timalandira, maripodi, mwezi ndi mwezi kujoka makaso la kuja. Dili kanda maripodi ya kujoka makaso la kuja, timangana mine akwende sila ndarama. Ndarama zobela, ni ndarama zoda ni wadi, zoda akulipi la zentu. Dili mabanga cheki kutu wadi no, akutoli na mwenye reka. Takati sina kutisibe, timawalimbele.
Kuriya
yapasese nende mu dalongo sana. Kenago timazaona so kuti no kuti mina kupanga spend mina kulibiriramo. Sakudusa ma budget timwalembera so kwakumbusa iya. Udindo ke mobizo mphamvu kumbusa ngakutiko zopanga kulibira ndrama kuposira ndondo mekumene munapanga noka. Anapanga a council afu council ma members of the council. Mimi ni alima kasa ni MP ni mafumo. Kwa uzo mwazi nga urizori mbange spend. Fuwa saina ote ilo, mwana, malamulo da mimi. Ndi lamulo wajima yuka pa lamulo.
Lamulo ime nuzi kwenye chilo yagi.
Local Government Act 55, yuka kwenye chilo padi, paene. Kuti the National Local Government Finance Committee, ina pasado mpavu zote no, ikoza kufuwa mineza, kawena kukana. Mene, yaono, ya bangira ndi ndrama kasero. Ya ndi mimi mjamu, ima kukana amba kutu ya pajizunga badi, disalau kumaso kuzopanga surcharge. Bona ndine kuti mapanga no ndi mozi ndi makaselo ziti zimene zozo thawe ndi nthawe kuone sauda satani asapyore miningo imene anakonzera budget ija.
Kumbukiranitu kuti mpikisano wathu wayo mojo upitirira. Kodi mulindiza akaza pakati pa 18 ndi 27. Inutu mukozo kala mmodzi mwa anthu amene mukoza kulowa mpikisano umenewo. Kumbukirani kuti mukuyenera kuti mutitumizire ka video kanu kuti mulowe mu mpikisano umenewo.
Kodi mulindiza ka pakati pa 18 ndi 27 ndipo mukufuna kukhala ntu ankhani? Lowani mpikisano wa Young Mobile Journalism, Yomojo. Kuti mukhale ndi mwayi wopata mphoto ya 500,000 kwacha. Pitani pa tsamba lathu la kulondoloza pa Facebook, Instagram ndi Twitter kuti muziweza mbiri za mpikisano.
Pamene ponso tundiye pa mapeto pa programu yathu ya kulondoloza dzina langa ndi Blessings Mpinga Njina. Programu imeneyi lero timakambira na zambiri zokhudza ntchito zomwe makonsolo amagwira dziko muno. Komanso gawo lawo poonetsetsa kuti dziko lino lifikire masomphenya a 2063. Kumbukiraniro kuti mukhoza kutisiyira maganizo anu ndemanga komanso mafunso pa masamba athu a mchezo pa Twitter, Instagram komanso Facebook, magoma nonse.